Zokwehlela ngegazi ezansi Nkosi Thelimosi amen.
Kuthiwa ngezinye iy'khathi ubaba mkhulu